Radio Pubblica Africaine. Radio Pubblica Africaine.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mushikizwa na Marie-Ange Irakoze.
Niriwe canke mwaramutse bibanye naho muherereye cyuti namwe bakunzi bi radio ijwi ry'abanyagihugu RPA turi ku Imana genekereza rya 2028 munyonyo umwaka w'2021 amakuru agizwe n'izingingo nkuru abarongoye amashuri afise uburaro muri kino gihe ntiborohewe ni mu gihe haheze iminsi 18 barikoze kubadandaza ngo bashobore gufungurira abanyeshure ubu bakaba badashobora kubishura amahera yabo abo badandaza nta gahengwe babaha mu kubishuza naye abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke bararaje ushinga n'ikibazo c'amazi meza ni mu gihe ibikorwa byo kubegereza amazi meza byari bimaze iminsi bikogwa ataco vyatanze naye mu mpera z'ano makuru turaza kubabwira ibijanye n'impunzi mu gihugu ca Congo iharanira demokarasi Imunzi zahungiye irusenda zivuga yuko zishwe n'inzara ivyo biruko mu gihe bamaze iminsi 9 batayizabo bahunze umutekano muke wabarizwa aho baherereye saya gusa rero hari n'ayandi twabateguriye mukanya idonido sangwikaze Nongere ndabaramutse ndabahe nikaze aya makuru tuyahereye mu gisata cy'umutekano ikiziga cy'umuntu akiri muto cyaratowe cene na kumugozi kumugoroba wo kuri uyu wa gatandatu ni kumutumba mu Gitega zone na komine Bugendana iri mu ntara ya Gitega abanyagihugu baba muri ako gace bakavuga ko uwo muntu yoba yiciwe ahandi imbere yuko ikiziga ciwe kizanwa muri ico kibanza iyi nkuru twayiteguriwe na Emmanuel Niyungeko
umusore azwi izina rya Jamari ndiho kubwayo w'imyaka 27 niwe yatowe ikiziga igihe cy'isaha 12 z'umugoroba kuri uyu wa gatandatu kumutumba mu Gitega muri zone na komine Bugendana abanyagihugu ba muri ako gace bavuga ko ico kiziga cari ko kirenena ku mugozi amaguru ari hasi kiboheye ku rusenge rw'inzu iri kwirubakwa ayo makuru nyene abandanya avuga ko uyo musore mwene François Bagyungure hamwe na consulate Ntakarutimana atangorane yarafitaniye nababanye mu gihe bamwe bajeje intwara bavuga ko uyo musore yoba yari yahuye abanyagihugu bo bavuga ko yoba yiciwe ahandi maze ikiziga ciwe kikazanwa muri ico kibanza abo banyagihugu bagasaba ko mu gihe cyose hatowe ikiziga muri ubwo buryo hobanza gukogwa amatohoza umwe mu banyagihugu aravyigana
bavuga ngo yaba yari yahuye mugo turaje ukuntu bimeze yaba yiciwe ahandi twebwere ngaho ikintu twosaba dusaba yuko icyo bataragira amatohoza imbere yuko kuvuga ko umuntu yiyahuye ni umuntu wacu biraboneka yuko yiciwe ahandi hantu baca baza kumuta ngaha kumutunga w'iwacu
kuri ivyo uruganda rwa radio RPA tukaba tutashoboye kuronka Beatrice Bukuru umusantere wa komine Bugendana kugira ngo atanga umuco
Emmanuel Niyunge ko tugukengurukire tuve mu ntara ya Gitega dusimbire mu ntara ya Mwaro tukiri muri ico gisata nyene c'umutekano hari umunyagihugu wo muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro amaze ukwezi kurenga abuzwe irengero amakuru ava mu bamwegereye amenyesha ko uwo munyagihugu yafatiwe ku irembo ryiwe avuye ku kazi atwagwa n'imodoka y'ipolisi kuva ico gihe abiwe bakaba batarashubira kumukubita ijisho Francine Mahoro
Uwo munyagihugu yanyurujwe nuwo muri komine Gisozi nuwitwa Jean Pierre Ruharamagara yarasanzwe ari n'umukozi w'ihinguriro ry'icyayi Proteme amakuru ava mu babanyi biwe yemeza ko Jean Pierre Ruharamagara yafashwe hagati mu kwezi kw'icumi yafashwe nk'igihe cy'isaha 2 ageze ku irembo iwe avuye ku kazi muri komine Gisozi aho yarasanzwe aba ayo makuru nyene akemeza ko yafashwe n'imodoka itagira imparati ariko irimo abapolisi kuva ubwo umuryango wiwe ukaba utasubiye kumukubita ijisho isoko ryacu muri komine Bisoro imashunzi aho Pierre asanzwe avuka naryo rikamenyesha ko Pierre Ruharamagara yoba yagirizwa ibigwanisho byatowe aho asanzwe avuka Imiduga itatu y'igipolisi yagiye kuhasaka igihe cy'isaha 5 z'ijoro inyuma y'iminsi mike Pierre abuzwe irengero ayo makuru nyene aremezwa n'umukuru w'umutumba Mashunzi naho avuga ko atazi neza waje kwerekana aho ibyo bigwanisho byatowe. Uwo mutware yemeza ko waje kuherekana yari yayoberanijwe yambikwa umwambaro w'igipolisi bagira ko banamuhisha mu maso. Igiteye amakenga kurusha nuko kuva Jean Pierre Ruharamagara afatwa uretse ko mu muryango wiwe batazi kugeza ubu aho yoba afungiwe n'abajeje intwaro nta na kimwe babishura ku bijanye n'iryo fatwa risa n'inyuruzwa. Ibyo bikaba biruko mu gihe umuryango wa Pierre Ruharamagara wagerageje kurondeza hirya no hino mu busho butandukanye ariko bakabura uwabo. Ibiheza bigatuma muri kino gihe baguma bahagaritse umutima kuko batazi nimba uwabo yoba akiriho canke atakihari. Kuri ibyo MPA ntitwashoboye kuronka musitanteri wa komine Gisozi mu ntara ya Mwaro cyo kimwe n'abatwara igipolisi muri iyo komine kugira bashobore kugira ico bashikirije kuri iryo bugwa irengero ry'uwo munyagihugu.
Francine Mahoro urakenuye mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate tubandanya.
Erupiye.
Nkuko nari mpejeje kubabwira mu ngingo nkuru indwi zababa zitatu zirarumanye abayobozi b'amashure afise uburaro barindiriye amahera yo kubeshaho abanyeshure ariko amaso yaheze mu nzira. Abayobozi bari babaye barasaba ingurane kubadandaza kugira babe baragaburira abo bana. Muri kino gihe abo badandaza bariko barabishuza agasakisaki. Iyi nkuru twayiteguriwe na Eloge Kwizera.
Abadandaza b'ibifungurwa bashoye imfungurwa ku mashure afise uburaro yo mu ntara zitandukanye z'igihugu muri kuno kwezi kwa 11 bavuga ko bari bumvikanye n'abayobozi b'ayo mashure ko bahabwa amahera mu ntango za kuno kwezi nyene. Ariko rero ngo batangazwa n'uko uku kwezi kugomba guhere batararihwa. Ibyo ngo bituma baca bakora bahomba kuko ibiharuro babakoreye ko bica bihinduka narijya ngo akoresha amahera basabye mu mabanki. Ayo nayo iyo ngo batayishyuye ku gihe cyasezeranywe baca babaca amahadabu ariyo entre d'otar mu Gifaransa, bagasaba ko amashure yobariha amahera yabo vuba ibintu bitarononekara cyane. Abayobozi b'ayo mashure aheraniye abadandaza b'ifungurwa bavuga ko batebye kubariha kubera ubushikanganji bakukira butarabaha amahera yo gusumira abanyeshure muri kuno kwezi kwa 11. Ni mu gihe ngo bari bamenyereye ko amahera yo gusumira abanyeshure bayabaha mu ntango za buri kwezi, ubu rero ngo ntibazi icatumye hagera aya mango atarahabwa amahera yo gusumira abanyeshure muri kuno kwezi kwa 11. Bagatinya ko abadandaza b'ibifungurwa muri kazoza ka hafi bazohava baca baduza ibiciro bitumwe n'uko basigaye barihwa batebye mu ntumbero y'uko bagaruza amahada entre dorota bacibwa n'ababanke abaha amahera baranguza. Bakanatinya kandi ko bigenze uko bazohava basubira kugwa mu madeni nk'ayo barimwo imbere y'umwaka w'2018. Imbere y'uwo mwaka amashure afise uburaro nka yose yo mu Burundi akaba yaraheraniye abadandaza amahera atari make. Ariko muri uwo mwaka nyene leta ikaba yararihiye ayo mashure amadeni yose. Abayobozi b'ayo mashure afise uburaro bagasaba ko uhabwa vuba amahera yo gusumira abanyeshure ya kuno kwezi kwa 11, maze ayo mahera akazoza aratangwa mu ntango za buri kwezi kugira ngo woroherwe mu nteguro y'akazi kabo.
Eroshi Kwizera, nawe tugushimire dutandukire igisata c'imibano. Ikibazo c'amazi meza mu ntara ya Cibitoke kiracari akananira abahinga. Abanyagihugu bavuga ko ibikorwa byo kubegereza amazi byari bimaze iminsi bikogwa ataco vyatanze. Imiringoti mishasha baheruka gushiraho kugira abanyagihugu bashobore kuronka amazi n'ubu nta mazi arashikamo. Eric Niyonzima mwidonido igiyoboro.
ama bido kumitwe canke ku makinga ababishoboye mu miduga bakwiragira ijyanye no baronderaho bokura amazi niyo shusho ikiranga umugwa mukuru w'intara cy'ibitoke iyo ntara nubu nta gahengwa mu by'amazi meza iraronka
akwere nta mazi ahari zonta ayo ni isayese tavugana amazi ahari abantu bari mu bido gusa ko biri ko yahiga amazi pe
abanyagihugu ariko bari bagize icyizere kamazi agiye kuboneka ku mugwa mukuru w'intara
ayo mazi yari yakuye muri komine mugina bakoresha iyo ntoyi igayutsa iyo tanya amazi ubure mugambi wa leta kwa kugira ngo iyo tanga iyuze uko yuzuye ni buriburi akanywe kuboneka mu ntara k'amazi niyo rero bashyize bongereza kwindi gira kabiri kubera ko zose zivomerewe muri iyo tangi imwe barakwiye kuzura iyo tuyashasha bari bazanye yasumba nibura inshuro zitatu yari isanzwe ihari mugaromva ko n'ubundi amazi arayijyamo
ku wa 25 uku kwezi umukuru w'igihugu cy'u Burundi baramuhagurukije ava i Bujumbura azi ko agiye kugura amazi mu cibitoke abanyagihugu bati baramuhenze
burya yuguruye nibyo birasanzwe baramuhenze muri make ubwo bamuhenze bazi ko amazi amaze gushika mu itangi ajya kugura kugira ngo atange mu banyagihugu ahageze asanga yakoze amashasha nk'amazi arimwo uko igihugu hashize utwara ibibazo na rejidezo tumubwira ko habaye switch mu nzira ngo ikibazamene
twagerageje kurondera George ikintije atwara rejidezo mu ntara ya cibitoke ariko twasanze telefone yiwe izimije kugera ubu rero itangi y'amazi bariko barondera kuduzamwo amazi iteretse ku karurama haruguru gato y'ishuri ryisumbuye rise cy'ibitoke yubatswe n'abasoda b'abapakistani mu myaka uburundi bwariko burafashwa n'ingabo za ONU kugira bwogorore imyaka itanu rero irenga umugwa mukuru w'intara ya cibitoke uronka amazi nabi nabi
erupiya
Inzara n'indwara nibyo byugarije impunzi z'abarundi bo mu ikambi y'Irusenda iri mu buseruko bw'igihugu cha Kongo iharanira intwaro rusangi ni mu gihe bamaze iminsi 9 batayizabo baja gucumbika ku biro by'ikigo c'igihugu kijejwe impunzi batinya kugandagurwa n'imigwi yitwaje ibigwanisho iyi nkuru twayiteguriwe na Onesime Dushimagize
Inyuma y'iminsi 9 batayizaho bahonga kugandagurwa n'imigwi y'ababembe bitwaje ibigwanisho imaze iminsi batera mu ikambi izo mpunzi z'abarundi zivuga ko zitagira icyo zishyira ku munwa kuko atamfashanyo n'imwe baronka baragiremewe kandi n'indwara zitandukanye ziturutse kukubura aho bakika umusaya ntibaronke n'icyo bikingiza imbeho
turara nabi twishwe n'imvura twishwe n'izuba ubuvuzi ntibukwiye noneho n'abana batanguye gufatwa n'indwara zo gukibamo indwara zo gukorora zivuye ku mbeho tumerewe nabi cyane kandi hagati aho nta muntu n'umwe araza kuturaba turabona hafi turabona abantu batandukanye boza kuduraba twishwe n'inzara kuko ibyatsi tumaze amezi atatu tudapokera
izo mpunzi zihanze zikiriko kuko nutwo barimye ari natwo twari tubatunze abo bakongomani b'ubwoko bw'ababembe babankiye gusubira guhonyoza ikirenge mu mirima yabo
abangiye hirya ejo gusoroma imirima yabo muri eko basanzeyo abararondo bafite amacumu n'imitanga nganuguhere babwira ko badakeneye umuntu n'umwe kubabona mu mirima iyo mirima baca bababwira ko kubwira abayisorome nuko bemera bakagabana ni ukuvuga ibyimburwa bariko barakuramwo bakabigabana uwahaboneye we n'umugabo muri viraje ya 24 afise umugore w'umututsi kazi baramututse ngo wambwa we ngo uriko arimira abatutsi ngo ntituzosubire kukubona ngaha ngo irya mugore wewe ngo turamufise ngo dutegereza kumwica nayo niyo majambo ariko ava mu kanwa k'ababembe
haruguru ya viraje ya 48 barafashwe nabo nyene nabo babembe kugira babarekure bigomboje amafaranga 50,000 izo mpunzi zirasaba ishyirahamwe hashe kutabatererana kuko batagira icyo bashyira ku munwa n'ubu nzi washobora kuronka ubuseruko ishyirahamwe hashe mu gihugu cya Kongo iharanira intwaro rusangi ngo tumve icyo abivugako
imbere yo gusozera aya makuru tudukivuga ibivugwa mu gisata cy'impunzi tuve mu gihugu cha Congo dusimbire mu gihugu cha Tanzania abakenyezi b'abarundi bo mu ikambi y'impunzi ya Nduta barashira ahabona amabibakoregwa afatiye ku gitsina abo bakenyezi barababazwa n'ingene umukenyezi w'impunzi adahabwa imisi y'akaruhuko ingana n'iy'umwene gihugu Elvis niyo mwungere mwidonido
abo bakenyezi bahungiye mu ikambi ya Nduta bavuga ko uretse amabi bakoregwa muri rusangi mu kibano abashoboye kuronka akazi nabo barahohoterwa mbere bamwe bakaronka akazi ari uko bashurashujwe
nubwo cyane ngaha mu nkambi ya Nduta ibyo bintu birahari aho usanga umukenyezi usanga bamusaba yuko ari nk'umuntu nyine yasase yuko mubanza kuryamana kugira ngo aguhe akazi icyo gihe utabyemeye urahita ukakabura cyangwa naho bakavuga ari uko ufisinda ngo umuntu afisinda ugasanga ugiye gusaba akazi kanaka mu ishyirahamwe kanaka bagahita bitwaza ngo kufikinda ngo nkifunda yuko tuguma kazi ndakabuga yuko akazi kawe kijana koze neza urumva ngaho kabuhe hose kubera uri mukenyezi urumva n'ibintu bibabaje cyane kubura akazi ngo kubera uri kanaka urumva karagahohotera kababaje
ikindi bavuga nuko iryo hohoterwa ryigaragaza kandi ku bakenyezi baje kwibaruka aho iminsi y'amakonji atarimwe ku mpunzi no ku bene gihugu
kandi nacyo ijya kwanjye baha umuntu yagiye kwibaruka ni ukuvuga wowe impunzi ntibishobora kungana n'iby'umwenegihugu impunzi ihabwa iminsi mikeya cyane ariko umwenegihugu agahabwa iminsi ikwiye yo kubanza kwitwararika ikibondo cyiwe ku mpunzi ku mashyirahamwe amwe amwe bamwe babaha ukwezi n'inusu abandi nabo ni inshuti ibiri gusa ariko ku batanzaniya ni amezi atatu usanga bitandukanye cyane rero
ibyo abo bakenyezi b'impunzi babishyikirije mu gihe isi yose iri mu kiringo cy'iminsi 16 yahariwe kurwanya amabi afatiye ku gitsina.
Evis Niyomwungere urakoze ni no kuri iyo nkuru duciye tugarukiriza ko amakuru mu Kirundi yo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 28 munyonyo umwaka w'ibihumbi 2021 mwengurukire mwebwe mwese twari duteramanye bagenzanje b'uruganda rwa RPA mwamfashije gutorokanya aya makuru ndabashimiye nibagiye abafashije mu buhinga bw'ivyuma Marie-Ange irakoze nije twari kumwe kuri mikro ndabikebanure ndabifuriza amahoro n'umutekano mu vyanyu no mu banyu na gahwane.